turacari mu kwezi kwa Ntwarante kwa kwezi twama twibukiramo umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi dushishikara turabira hamwe ahitunganywa ry'ibibazo nyamukuru bihanze umwigeme n'umukenyezi mu gihugu cacu bigeze kuvyerekeye itunganywa rya politiki turashima ko hariho ubushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu k'abakenyezi n'abigeme ubushikiranganji bwo gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira nibwo bujejwe gutunganya no gukurikiranira hagufi ibyerekeye agateka kazi na muntu k'imigumwe imwe igizwe n'abageze mu zabukuru abigeme n'abakenyezi be n'abana n'ubwo rwego nyene rujejwe gucungera k'uburinganire hagati y'abagabo n'abakenyezi bwemewe kandi budahungabana nitwareka gushima ko ubwo bushikiranganji bwategekanije politiki y'igihugu igenga ingene hoba iterambere ridakumira ivyo n'ukuri turabishima tukiko ntambwe twateye twagomba twibutse ko igihugu c'u Burundi cama cateye umukono ku masezerano mpuzamakungu yose akura icoza gitose kazi agateka kazi na muntu k'abakenyezi n'abigeme bono kuzindi ngingo zihambaye zerekeye igikorwa cyo guharanira no gukingira agateka k'abakenyezi n'abigeme muri iyo ntumbero u Burundi bwatunganije bugasohora iringanizwa ryo gushyira mu ngiro ibyavuye mu makoranire ahambaye nk'iya Beijing canke ivyokorwa kugira ngo yangengo y'igihumbi kimwe amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ya Conseil ya Sécurité ya ONU ije mu ngiro n'ibindi byinshi muhari n'amahoro turashima izo ntambwe zose impungenge dufise ni uko biboneka neza ko ubushikiranganji bujejwe iby'agateka kazi na muntu harimo n'agateka k'abakenyezi butaronswa uburyo bukwiye kugira ngo bushobore kurangura imigabo n'imigambi bwishinze ibireba agateka kazi na muntu k'abakenyezi n'abigeme bisa n'uko bidafise ikibanza kinini mwitegekanywa ry'ibikorwa bya leta mari n'amahoro kandi uratewe impungenge mu kutabona ishaka ry'abarongoye igihugu mu kurondera ingene abakenyezi n'abigeme batoba bagikumirwa canke ngo barobanurwe mu iterambere ivyo twabibona ariko vyarongeye biribonekeza mu mvugo y'umurongozi mukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mbega ubwo umuntu yo kwiyumvira iki kuri rirya jambo umukuru w'igihugu yatanze kuri uwo munsi udasanzwe ku mukenyezi n'umwigeme yemanga izuba riva ko mu Burundi agateka k'umwigeme n'umukenyezi kamwe kubahirijwe mu gihe tudasiba gutera kamo ubutegetsi ko agateka k'abigeme n'abakenyezi katubahirijwe mu gihugu cacu kandi badasiba gukumirwa ntidusiba gutabaza kuko abakenyezi babandanya bakubagurwa mu ngo zabo no ku musozi bama bafatwa ku nguvu bicwa atacamira abigeme bashurashuzwa bagategwa inda ku nguvu hanyuma bakabihanikwa hari umuntu yo kwemanga bagateka kabo kabo bantu kubahirijwe mu gihe ibintu bikimeze gutyo ubwo hari umuntu uvuga ko agateka k'umwigeme n'umukenyezi kubahirijwe iyo umukuru w'igihugu atangaje ku mugaragaro k'umwigeme n'umukenyezi badashobora gutorana kuko vyoba biciye kubiri n'imigenzo y'ikirundi yataye igihe mbe mu Burundi niho hari mico n'imigenzo idatera imbere guhinduke bega wosubiza amaso inyuma ubwo yosanga bimeze gutyo koko ubwo nta migenzo yateye imbere muhari n'amahoro agirusubiye gufata kanya kugira ngo utere akama nyine cubaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira aje imbere mu baharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme ha kugacuvya no guca inkokora abagaharanira twabira kandi tunamusaba leta rongoye yongereze uburyo buhabwa ubushikiranganji bugerwa agateka n'iterambere ry'abakenyezi turongeye gusaba umukuru w'igihugu bene bamufasha guhindura imvugo kuvyerekeye agateka k'abigeme n'abakenyezi kugira ngo inyifato yabo ijane n'amabanga bajejwe yo kubahiriza ibwirizwa shingiro politiki igenga iterambere ridakumira mbe n'amasezerano mpuzamakungu igihugu cateye ko igikumu bakenyezi n'abigeme b'abarundikazi umuhari n'amahoro bongeye kubaremesha kuri uyu munsi iyi misi yose turiko turavuga ivyerekeye agateka kazi na muntu k'abakenyezi n'abigeme iterambere ry'abakenyezi n'abigeme ntimuhungabane ngo mucike ivuto kuvyo mwumva hirya no hino guma ku kivi kenyera zigume kuko bitewe bitebuke dufatanye mu nda urugamba rwo kurwanya agateka kacu tuzorutsinda.